Kei te whakatūwhera, te premier o Aotearoa i tētahi kaupapa kapuni, ko tahi irakati toru piriona tāranei te uara. Kei raro tēnei kaupapa i te maru o te umanga kupe i Taranaki.
Ko kupe te tohunga Māori urungi ki te rapu whenua mā ngā whetū. I tēnei rā, ka tapaina te puna kapuni hou ko tōna ingoa. He 30 kiromita te puni nei, mai te takutai o Taranaki. E tūwana i roto i te moana tā pokopoko a Tāwhaki. 35 mita te hōhonu.
It's been a long time in the making, but it's a welcome addition and the first of a number of opportunities, I suspect.
He 20 tau kuapahure mai te kitenga o tēnei puni. Engari, nā roto i te maha o ngā kapuni Maui i whakatōroangia o ngā painga. Ina he ko tahi tau noa e ngote hia ana ngā kapuni.
A tremendous day, an opportunity firsthand to experience, you know, a $1.3 billion investment and a huge addition to New Zealand's oil and gas reserves.
He paipa kei te kawe mai te kapuni ki Hāwera, ki reira whakatikatika ai hei kapuni. I te tau 2006, i whakai te rōpū manaaki i ngā take kapuni me ngā hinu ara a NZOG Limited ki tēnei take. Ka whāngai hia he pūtea 200 miriona tāra ki te tautoko i a rātou hia te kaumārima paiheniti. Ina nahi tonu nei, ka kitea te karauna e haina ana i ngā take raupatu whenua ki Waenganui i a Taranaki. Engari, pēhea te āhua ki ngā rawa kei raro i taua whenua.
Tō mātunai hie hie a tōno wā, hei tūnga mō ngā tamariki mokopuna, hei pūtea tautoko hoki ki ngā hapū me ngā iwi i roto te takiwā hoki.
Ko te tino painga o tēnei puna, ka whai hua te motu whānui mo te wā roa tonu. Heta Gardner, te karere.